amakuru yo muri iki gitondo tuyahera kuyavugwa hirya no hino ku isi tuyateguriye kandi tuyashikizwa na Aloyce Bigirimana. Aloyce, micro ni yawe.
Urakoze Fidel. Hano muri Leta Zunze za Amerika, itora ryahuje intumwa z'abahagarariye abatoye zitwa Electoral College mu Cyongereza canke College Electoral mu Gifaransa zaratoye ziremeza ko Joe Biden yatsinze amatora ku majwi arenga 270 asabwa kugira uwahiganwe atahukane intsinzi. Biden yaronse amajwi 302 arenga kuyasabwa mu gutsindira presidensi ya Amerika. Biden ni umudemokrati amaze hafi imyaka 50 ku rubuga rwa politike muri Leta Zunze za Amerika. Itsinda ryiwe ritumye umurepublikani Trump aba perezida wa gatanu, vyanse kwiyongeza manda ya kabiri muri White House mu myaka 244 y'akahise ka Amerika. Itora rya college y'itora canke Electoral College ni umugenzo wamukoreshwa mu matora yo muri Amerika uko imyaka 4 iheze. Ariko kuva haba amatora ku itariki 3 z'ukwezi kw'11 uyu mwaka, Perezida Trump nahengeshanya kwemeza kandi atavyemeza yerekanye ko amatora yabayemwo ubusuma mu mareta akiranirwa kubwo kugira intumwa z'abahagarariye abatoye nyinshi. Umushikiranganji w'ubutungane wa Leta Zunze za Amerika William Barr, umwe mu basomambike ba Perezida Donald Trump, ejo ku munsi wa mbere yaratanze imihoho. Ibi bikurikiye ukutumvikana kwigeze kuba hagati yiwe na Perezida inyuma y'ibyashikirijwe na Perezida Trump ataho bishingiye ko amatora yabayemwo ubusuma, hongeye ko kutumvikana ku matohoza ku muhungu wa Perezida yatowe Joe Biden. Perezida Trump yaragaragaje ishavu inyuma yaho William Barr atangarije mu ntango z'uku kwezi ko ubushikiranganji bw'ubutungane atavyemeza bwaronse yuko habaye ubusuma bw'amajwi burenze ku buryo byari gutuma hari igihinduka mu byavuye mu matora. William Barr yavuze ko umunsi wiwe wa nyuma wo muri iyo mirimo uzorangira imbere ya Noheli ku itariki 23 uku kwezi kw'12. Ubirigi bwaremeje ko ku mpera z'ukwezi kwa 6 buzoha umuryango wa Patrice Lumumba waharaniye intahe yo kwikukira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iginyo ryiwe ryakuwe mu kiziga ciwe. Perezida Felix Tshisekedi yabivuze ejo ku munsi wa mbere. Iryo ginyo ryatswe umupolisi w'Umubirigi yiyemereye ko yaritwaye inyuma yaho Lumumba agandaguriwe mu 1961. Perezida Tshisekedi mu ijambo yashikirije inama nshingamateka yavuze ko iryo ginyo rishobora kuzotangwa igihe Kongo izohimbaza imyaka 61 yikukiye ku itariki 30 z'ukwezi kwa 6. Lumumba yabaye umushikiranganji wa mbere wa Kongo afise imyaka 34 y'amavuko ku ntwari y'umwami Baudouin w'Ububiligi. Yakuwe ku butegetsi mu nyuma atabwa mu ibohero aborezwa igufa mu nyuma yicwa mu kwezi kwa mbere mwaka w'1961. Muri Afrika kandi Perezida wa Cote d'Ivoire Alassane Ouattara ejo kuwa mbere yararahiriye manda ya 3 yateye amahane asaba batavuga rumwe nawe gufasha mu guhagarika uruhagarara inyuma y'ubwicanyi bushingiye ku matora bwahitanye ubuzima bw'abantu 85. Ibirori byo kurahira kwiwe byitabwe n'abakuru b'ibihugu 13 vya Afrika hamwe n'umushikiranganji w'Ubufaransa ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Jean-Yves Le Drian ndetse n'uwahoze atwara Ubufaransa Nicolas Sarkozy. Ariko abatavuga rumwe nawe ntibabyitabiriye, hari uruhande yo kutitabira amatora yo kuwa 31 ukwezi kw'icumi yasubije Ouattara ku butegetsi. Ouattara yaremeye ko agiye kugena umushikiranganji ajejwe kunywanisha abenegihugu muri leta agiye kuzoshinga. Umukuru w'atavuga rumwe n'ubutegetsi Ari Conan Bedier mu ndwi iheze yasabye ko haba ibiganiro hagati y'abanyagihugu.
Urakoze Aloyce Bigirimana kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi. Nshuti zacu imwumviriza ni Radio Ijwi rya Amerika ivuga iri Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi 25, 31 ni 41. Mu Rwanda tuvugira kuri FM 104.3 ya Radio Ijwi rya Amerika. Impunzi z'abarundi zahungiye mu kambi ya Nyarugusu mu gihugu cya Tanzania zaronkejwe imfashanyo z'ibintu bya ngombwa bimwe bimwe ariko zivuga ko iyo mfashanyo idahagije.
Aho dushimye hari ikintu kidutera amakenga ko bahora baduhana n'utwombo two gukoresha kuko baguhaye akarago akarago cukaryama ko kakifuka cyane.
Uyo ni umwe muri izo mpunzi z'abarundi. Uno munsi kwa kabiri gice cya mbere cy'impunzi z'abarundi ziratahukanwa zivuye mu ikambi ya Nakivale iri mu gihugu cya Uganda. Mu Rwanda ubwiyongere bw'ikiza cya COVID-19 bwatumye inama y'igihugu y'umushikirano yari itegekanijwe gutangura ejo ku munsi wa gatatu isibishwa. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Ejo ku munsi wa mbere ku mugoroba igipolisi cy'u Burundi cyafashe abakenyezi 101 bagira bajanwe kugurishwa mu bihugu by'Abarabu. Abahagaritswe baturuka mu ntara zigize uburaruko buciye uburengero bw'u Burundi. Ahantu igipolisi cyabasanze hakorera ishyirahamwe rizwi n'amategeko. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Eroje Wirikaneza akorera i Nairobi muri Kenya.
Abo bigeme n'abakenyezi uko ari 101 bari bugaraniwe mu rupangu rumwe ruri mu buraruko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura muri zone ya Buterere iri muri komine ya Ntahangwa. Aho igipolisi cyabasanze handitse ko akora ishyirahamwe rizwi n'amategeko. Icegera cy'umuvugizi w'igipolisi Moise Nkunziza yabwiye abamenyeshamakuru bari baroye kwerekwa abarundikazi ko iri shyirahamwe risanzwe rifise aho bikorana mu karere.
Ubu rero aho bigeze nuko igipolisi kimaze kumenya yuko iyo nzu iri shyirahamwe hari habarigize aba bari bapanze iyo nzu ku maherashika imiliyoni 2 y'amarundi. Rero amaze kumenyekana ko bafise aho bakorana bari cyane cyane mu bihugu vya Tanzania, Uganda na Kenya. Aba rero akaba ari rwa rudandazwa rw'abantu. Hari habari bamazeyo indwi zibiri, hari abamazeyo indwi. Aba bantu baheza kuganirwa ngaho gushikaho rero batora bamwe bamwe bashaka babashora. Murumva rero ko ari rwa rudandazwa rw'abantu rubujijwe rwirirwa ruriyamirizwa ku isi yose.
Urwo rucuruzwa rw'abantu rukomeza kwiyongera mu Burundi nk'uko vyemezwa na Prime Mbarubukeye, umukuru w'ishyirahamwe ONST we ton frère rigwanya urudandazwa rw'abantu. Yabwiye Ijwi rya Amerika ko abarenga 140 batwawe nk'inyagano kuva mu mwaka w'2018.
Twisunze nk'ibaro dufise byo mu mwaka w'2018. Abarundi n'abarundikazi bashika 251 baratwawe nk'inyagano n'ivyo bihugu by'Abarabu. Hanyuma rero mu mwaka nawo 2019 twashoboye gutohoza dusanga abashika 497 nabo barashoboye kujanwa nk'inyagano umwaka uheze w'2019. N'ivyo bihugu nyene twavuze by'Abarabu hakaba harimwo abakenyezi 318, abagabo 82, n'abana 97. Ivyo biharuro vyariyongereye ku bice bishika 32% canke birenga gato ugiranije n'umwaka wo hirya 2018.
Florence Bovin, umukuru w'ishyirahamwe Justice Equite rigwanya urudandazwa rw'abantu mu biyaga binini, amenyesha ko rwaruka muri kino gihe arirwo rubangamiwe kurusha. Yongera ko abaja kugurishwa mu bihugu by'Abarabu cyane cyane baturutse muri ako karere ka Afurika bakorerwa amabi menshi arimo no gukurwamo ibihimba by'umubiri.
La jeunesse est elle qui est visée en premier. Donc il faut vraiment
atugaruka n'igoro rubangamiwe hanini. Amareta abwirizwa kugira uruhara rukomeye mu kugwanya uwo rudandazwa rw'abantu. Mu Rwanda baragerageje, ariko mu Burundi no muri Kongo hoho na kamaramaza. Mu matoza yacu twasanze hari n'abakora mu mareta babigiramo uruhara mu gutanga impapuro z'inzira zabo baja kudandazwa. Hari abajanwa mu busambanyi, hari abaja gukoreshwa ibikorwa birohisha bagakora amasaha menshi badahembwa, hari n'abajanwa mu nyuma bagakugwamo ibihimba bikomeye by'umubiri nk'amafyigo n'umutima. Birakomeye kuko hari n'abantu ku isi b'ibihangange bahamagara abantu ngo babaronkeye amashuri yo kwiga, ariko bashitse muri ibyo bihugu bagaca bajanwa muri ubwo bubisha.
Et dès qu'ils ont passé la frontière, ils sont vendus.
Baruke atwara ONST we ton frère afite ibintu basaba leta y'u Burundi kugira ngo ituze urucuruzwa rw'abantu. Muri ivyo harimo gushyiraho itegeko ryo guhanahana abakozi n'ibihugu abarundi n'abarundikazi bashorwamwo nk'uko n'ibindi bihugu vyo mu karere no ku isi bikora. Icegera cy'umuvugizi w'igipolisi ahamagariye imiryango yatakaje abakenyezi n'abigeme muri iyi minsi ishize kwitura igipolisi kugira ngo kirabe ko batari muri aba bafatiwe mu Buterere.
Abatari bake bagiye badasezeye imiryango yabo, bisigura yuko rero gushika ubu imiryango yabo itazi yambo ryabo. Ari nacyo gituma tubasaba yuko bashoboye kuba barabuze abantu babo abigeme cyangwa abadamu ko boshobora kwegera igipolisi kugira ngo baze kuraba by'ukuri yuko abo bantu babo tuba barimwo.
Abarundi n'abarundi kazi bagurishwa hanini bajanwa mu bihugu by'Abarabu nka Oman, Arabia Saudite, Kuwait, Qatar n'ibindi nk'uko amatohoza yakozwe n'ibisata by'igihugu hamwe n'amashyirahamwe yigenga vyerekana. Ibihugu nazo kandi bijanwamwo abaturuka mu bihugu by'ibiyaga binini vya Afrika hamwe n'iy'ubuseruko. Mbere igihugu nka Kenya kiramaze imyaka ibiri gitanguje amasezerano n'ivyo bihugu kugira ngo abanyagihugu bacu bareke gutwarwa nk'inyagano ahubwo bagende hisunzwe amategeko. Abakora ucuruzwa rw'abantu mu biyaga binini na Afrika y'ubuseruko barafatirwa ibihano n'ibihugu vya Rutura. Eloge uri kaneza, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloge. Sentare nkuru ya Gasabo ku mugwa mukuru w'u Rwanda Kigali yafashe ingingo yo kuburanisha urubanza rw'umugwizatunga Alfred Nkubiri. Umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika mu Rwanda Eric Bagire ubusa dufite ibindi kuri iyi nkuru.
Nta mwanya munini byafashe inteko iburanisha mu gusoma icyemezo ku nzitizi y'ibura bubasha mu rubanza ubushinjacyaha buburanamo n'umunyemari Bwana Alfred Nkubiri. Umucamanza yabanje kwisegura ko ataza gusoma dosiye yose uko yakabaye ku bijyanye n'imiburanire mu iburanisha riheruka. Umucamanza yavuze ko dosiye yose igizwe n'amapaje atanu kandi ko ababuranyi bombi bazayimenyeshwa mu buryo bw'ikoranabuhanga ryifashishwa mu nkiko. Umucamanza yahisemo kwibutsa gusa ibirego Bwana Nkubiri akurikiranyweho n'ubushinjacyaha, impamvu yashingiweho n'uruhande rw'iregura mu gutanga iyo nzitizi y'ibura bubasha, n'icyo umucamanza yashingiye afata icyemezo kuri iyi nzitizi. Yibukije ko Nkubiri aregwa ibyaha byo gukora no gukoresha impapuro mpimbano n'icyaha cyo kuzimangatanya ibimenyetso. Nkubiri n'abanyamategeko bane bamwunganira bavuga ko kompanyi NS ya Nkubiri yakoraga ibikorwa byo kugemura amafumbire ku bahinzi mu rwego rw'ubucuruzi. Basobanura ko iyo kompanyi yari ifitanye amasezerano y'imikoranire na Ministeri y'Ubuhinzi n'Ubworozi, bityo ko ibitarubahirijwe muri ayo masezerano byasuzumirwa mu nkiko z'ubucuruzi. Ariko ubushinjacyaha bwo bukavuga ko ikiregerwa atari amasezerano, ahubwo ko ari ibyaha byakozwe mu ishyirwa mu bikorwa by'ayo masezerano. Urukiko mu cyemezo cyarwo narwo rwanzuye ko ikiregerwa atari amasezerano y'imikoranire hagati ya kompanyi NS na Ministeri y'Ubuhinzi n'Ubworozi. Umucamanza yavuze ko icyaregewe ari amakosa yakozwe mu ishyirwa mu bikorwa by'ayo masezerano. Nkubiri n'abamwunganira kandi bavuga ko iki kibazo kimaze gufata indi ntera, hari itsinda ryashyizweho na Leta ririmo Ministeri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, iy'Ubutabera, Polisi, Urwego rw'Igihugu rw'Ubugenzacyaha mu Rwanda RIBU n'izindi nzego zigaragaza ko amakosa yabaye mu iyubahirizwa ry'ayo masezerano atakurikiranwa mu manza z'inshinjabyaha. Umucamanza mu isesengura yakoze yavuze ko iri tsinda ryashyizweho na Leta atari ryo rigena ububasha bw'inkiko. Akimara gutangaza ibyo, umucamanza yanzuye ko inzitizi yazamuwe na Bwana Nkubiri n'ubwunganizi nta shingiro ifite. Yategetse ko urubanza rugomba gukomeza kuburanishwa mu rukiko rwisumbuye rwa Gasabo. Izomwa ry'iki cyemezo ryabaye ubushinjacyaha budahagarariwe ku ruhande rw'uregwa hari bamwe mu bavandimwe be bari baje gukurikirana isomwa ry'iki cyemezo. Ni icyemezo bavuga ko kuri bo bari bakiteze. Umwe muri butashatse kumvikana mu itangazamakuru yabwiye Ijwi rya Amerika ko akurikije imigendekere y'iyi dosiye Nkubiri aburana basanga nta butabera azahabwa. Akabishingira ku kuba ubwo yaburanaga ku ngingo y'ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo yaratanze ingwate asaba kurekurwa by'agateganyo akajya kwivuza zimwe mu ndwara zidakira inkiko zikabyanga. Ati ko bazi ko arwaye yigeze no kuremba bakamubika ari muri gereza ariko bakagoma bakumufunga twakwitega ubuhe butabera kuri we. Bwana Alfred Nkubiri, umunyemari ukomeye w'umunyarwanda, araregwa kunyereza amafaranga asaga miliyari ebyiri zari zigenewe kugura amafumbire y'abahinzi mu turere dutandatu two mu ntara y'Iburasirazuba. Ubushinjacyaha bumurega ko ubwo yari afite isoko rya Leta ryo kugemura ayo mafumbire yacuraga intonde z'abahinzi ko bahawe amafumbire Leta ikamwishyura. Ariko we avuga ko ibyaregwa bitari ukuri kuko ngo abahinzi bafataga amafumbire babanje kugaragaza amatike yatangwaga na Ministeri y'Ubuhinzi n'Ubworozi. Akavuga ko iyo ministeri ariyo yari ifite akamashini gakora izo tiki. Uyu munyemari yikoma bamwe mu bakozi b'iyo ministeri atavuga amazina ko bamusabye ko bumvikana bagahindura amasezerano y'imikoranire ariko bakanongera amafaranga yagombaga kuyajya mu mifuka yabo nk'indonki. Nkubiri avuga ko yabyanze ari nayo ntandaro yo kumukurikirana mu nkiko. Umucamanza yategetse ko urubanza rugomba gukomeza kuburanishwa mu mizi kuva ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 12. Akhwagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali.
Turagushimiye Eric kuri iyo nkuru. Impunzi z'Abarundi zahungiye mu ikambi ya Nyarugusu mu gihugu cya Tanzania zarongejwe imfashanyo z'ibirago hamwe n'isabune zizozimaza amezi abiri. Naho biri uko ntibashima kubera baronswa bike ugereranyije n'impunzi z'abanyekongo babana hamwe muri iyo kambi. Mugenzi wacu James Joven yatembereye mu ikambi ya Nyarugusu aganira na zimwe mu mpunzi zariko zironswa izo mfashanyo.
Rashimiye leta ya Tanzania na UNHCR hamwe na DRC kuyumvira kuturosa uturago na kare kwari twaraheze two twajyamako twari dusigaye twarasambagurice nk'abana bamwe bajyama hasi abandi bakisasira udutenge nyene naho batatu turosa mugabo naho dushimye hari ikintu kidutera makenga ko bahora baduhana n'utwombo two gukoresha kuko baguhaye akaragona akaragucu kajyama ko kakifuka cyane rero ahora mbona umengo baduhana n'utureta mpambavu yaho baduhana n'amasafuriya n'amasahani mugabo ubu mbona atari ko byagenze
duheje gupokera amasabune y'amezi abiri yo kuva mu kwa 12 nkumbure gushika no mu kwa mbere iruhande yaho rero baraduhaye n'umukeka twashimye tubakenguruse ariko rero naho dushimye twebwe hariho ikitubakiye twege dushikenga baraduhaye imikeka baraduhaye imirago nako baraduha ibyombo vya nkenerwa n'uburengeti ariko gushikiye isaha nta burengeti tugisanzwe dufise bwaraheze amasafuriya yaraheze nuko amasahani yaraheze rero kubona baraduhaye uburago bwonyene ntibaduhe icifuko ntibaduhe ibyo gutekamwo kuri twe turabona ko ari kibazo kuri rwebwe hanyuma bagaca babitumbireza kuri bene wacu baba Kongo dusanzwe tuba mu nkambi imwe bakaba babahaye amasufuriya ariko natwe tugahabwa uburago mu gihe igihe twari dufise ngaha nabo ico twaronse nabo barakironse twebwe rero gushika tubona ko UNHCR nk'umuvyeyi ntitubona ko yoba ikidufata nk'impunzi kweri turabona ko umengo yadukuye kwa maboko
gusa hamwe n'ivyo tugegeje kuraba kungene tubayeho ngaha mu nkambi hagati y'abakongomani n'abarundi hariho ibintu turiko turabona haumengo ngirageje kuranka je no vuga kugihe sinzi ko gobari urwanko bivanye no kungene bari ko baragaho imigaburo iratandukanye bo babahaye amasabuni hamwe iruhande abacu bashiraho n'ivyombo mugatwebwe bisigubasigura ko ivyombo vy'iwacu ngo biri mu Burundi namana duhunguza ngo nivyo tuzoronkera mu Burundi niho bivyasinyiwe cye nashaka kunone ko bimeze uko twebwe ano masani tukicitwa impunzi canke nukunyanyasa canke nubwo byo bari uko nubwo biboneka ko abakongomani bene bo bari impunzi tiyo kubera iki mutatu tukubeka twege tuboneka nk'ame ngo nituri impunzi kandi tukiri mu gataka ka Tanzania
ahandi naho tukumva yuko impunzi zigenzi zacu aribo bakongomani duhangikanye bene ngo bari ku rutonde rwo guhabwa ivyombo amasafuriya amasahani ibiyiko kibyankenerwa nyene ariko tweho abarundi ico kintu mengo mu mutwe wabo nta kirimo bariko bara umengo ni nkudu kudukumira je ndiko ndavyiyumvira ni kubera ikibare hariko haraba gukumirwa mengo bo badufata nabi gose
aho ni mu gihe rero iyo tugiye kubaza ibintu by'ivyombo batubwira bati gende mwiture kuri UNHCR aho ni mu gihe tugiye kumashyira hamwe yagezeje gutanga imfashanyo muri UNHCR naho nka twebwe impunzi ntushobora kumenya ngo witura nde na niyo ugizuka ukabazagiza handi hantu bakubwira ati ivyombo byanyu biri mu Burundi twegereyo twasaba ko nk'impunzi UN yo tugarukira ko ikadusubiza gateka kacu mu gihe tukiri ngaha tutarayumvira guhunguka tugasubizwa gateka kacu nk'impunzi
tugarageje kubaza bavuga yuko ngo ivyombo byacu ngo babirungice mu mabanda sinzi rero aha turi ko ari mu mabanda nuko ntituzi ko bazobikura mu mabanda basubira babigarukane nuko tuzova ngaha tujye kubitora mu mabanda hama tugaruka ntavyo tuzi gusa bavuga yuko ngo ivyombo byacu biri mu mabanda turiko turiyumvira isiguro bagomba kubiha numva mengo ni nk'ukugomba nyene ninko kutwirukana muri make
ejo ku munsi wa mbere gica ca mbere cy'impunzi z'abarundi barenga gato 120 zatahukanywe zivuye mu ikambi ya Nakivale iri muri Uganda batahukanywe mu ndege baciye ku kibuga c'indege i Kampala gusa hari nabandi bakiri muri iyo kambi bamenyesha ko hataragera ko batahuka kubera bagitinyira umutekano wabo ni nkuru y'umumenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru
Igice cha mbere cy'abarundi bavuye mu ikambi ya Nakivale kuri uyu wa mungu bajanwa i Kampala ku mugwa mukuru w'Uganda kugira bapimwe ikiza cy'umugero wa corona mu ntumbero yo gutahukanwa mu gihugu cyabo kuri abo barundi akanyamuneza nikosa nk'uko bamwe muri bo babibwiye Ijwi rya Amerika
yego tumaze kubona izo liste z'abarundi bari basabye bipfuza ko bosubira kubaka igihugu cacu vyukuri twarishimye n'umunezero mwinshi kandi abarundi muri twebwe burya iyo tunezerewe turalira nuko ibyishimo canke se iminezero iba yabaye myinshi yabaye umurengera
bemeza ko igitumye bahitamo gutahuka ariko ico bari barahunze caheze
ubuntu ugira dusubire mu gihugu cacu c'amavukiro na cane cane ko ukuri harimo umutekano bivanye n'ukuntu twabajije mu bakoregi twasize mu gihugu bakatubwira yuko by'ukuri amahoro n'umutekano twaje duhunga yuko ari sawa dushike mu kiriya gihugu cyacu
uretse gusaba ko umutekano wabo ucungegwa bamaze gushika mu gihugu hari n'ibindi byifuzo batura leta y'u Burundi
bo dufasha tugakingirwa umutekano nk'abandi barundi bose kuko tuzoba tugiye mu miryango yacu ica kabiri ko leta mvyeyi ikaba nkozi bakadusubiza mu buzi bwacu by'ukuri twobikenguruka hari abantu usanga basize amazu yabo ugasanga nkumbe yarabomotse bivanye n'ibiza na cyane cyane nk'umuyaga canke n'ibindi canke ugasanga nkumbe yarabomowe n'abansi abacanke bariya bakaraba ko bosanurirwa utuzu twabo
hari n'abandi barundi bariko basubira mu gihugu c'amavukiro bari baramaze amashuri yabo ariko batari bwaronswe akazi muri leta turifuza ko leta mvyeyi ikabaronderera ivyo bashobora gukora hari n'abandi bazi kwihangira imirimo entrepreneurship turifuza ko nabo nyene leta nkozi yoba mahafi
umukozi w'ishami mpuzamakungu HCR gitaye impunzi ku isi ari na Kivare mu gikorwa co gutahukaniza impunzi yabwijwe ijya Amerika ko arababyisabiye kugushaka kwabo naho biruko harabandi basigaye muri iyo kambi ya Nakivare bamenyesha ko ataragira ko bahitamo gutaha kuko kuri bo ico bahunze kitarahera bagiriza abo bagiye gusubira mu gihugu c'amavukiro ko batumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi
icatumye duhunga ikiragahera ntabwo abivudi duteye kandi turaremye kuko tuzotanya hagera ikibazo cyo guhonyanga gateka kazi na muntu gotera abantu bwicanye indengera butungane kutaguro nk'uburenganzira bwo kujya mu mugambwe ugomba kudashikiriza icyumviro nk'uko wiyaguye ibyo byose nta biri mu gihugu akaba n'abandi rero kandi batumwe na leta umugwi rero warungiswe nk'ibikoresho ubu rero ni uri ku gikorwa rero nta gitangaza kihari nk'uko wumvise ibyatumye abantu bahunga bitandukanye niko no gutaha imvuzi zitandukanye
mu kwezi k'umunani guheze niho hari habonetse impunzi zirenga 250 bashize umukono amazina n'imyidondoro yabo ku rwandiko banungikiye umukuru w'igihugu bahunze Evariste Ndayishimiye bari bamusabye ko yovugana na HCR hamwe n'igihugu cabahaje indaro kugira ngo batahukanwe ico gihe Pierre Nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intoragati mu gihugu n'umutekano ari nabwo bwitaho impunzi yabwijwe ijya Amerika ku mukuru igihugu yumvise akamo kabo
iyo ketero twarumvise yuko yamaze gushikira nyenicu bahera umukuru wacu w'igihugu cacu ubushikira nganje burarindiriye yuko buhabwa amategeko n'intumbero bikwiye kugira ngo nabo nabo nyene bashobe gutahukanwa ico twosaba nuko intambamye zose zinaniza impunzi kugira zitahuke bazibuza gutaha mu gihugu cabo c'amavukiro kandi kiri atari igihugu cabo kandi atari ho bamerewe neza kurusha ko bo bihagarika baze basubire mu miryango yabo basubire mu matongo yabo basubire mu buzi bwabo babandanye ubuzima bwabo
Ishirahamwe HCR ryatangaje ko abazotahuka mu gice ca mbere n'ica kabiri bazotahukanwa n'indege umukozi wa HCR yemereye ijwi rya Amerika ko bazotwagwa n'indege y'ubutabazi bita vol humanitaire kuva ku kibuga c'indege ca Entebbe mu Buganda igice kigira kabiri kizotahukanwa ku munsi wa kane w'iyindwi atagihindutse ku nteguro ya HCR HCR yerekana kandi ko Buganda buri mu impunzi z'abarundi zirenga 48 ikamya na Kivare yonye ne ikabiri mwabarenga gato 41 Pierre Clavier ni nkuru Kigali kubwijwe rya America
tugushimire Pierre Clavier muri Uganda amafaranga amwe mu mashira hamwe ategamiye leta afise mu bubiko mu mabanki yarahagaritswe kubera leta y'ico gihugu iyagireza gufasha abagira iterabwoba mu gihugu umenyesha makuru wacu Ignatius Bahizi ari muri Uganda dufite ibindi kuri inkuru
Ukurikije ikigo cya leta gishinzwe ubutasi bujanye n'amafaranga haramashira hamwe yigenga mu gihugu afite amafaranga kuri konti zayo ariko akaba atasobanura aho ayo mafaranga aturutse mu rwandiko umukuru w'irishami rya Finance Intelligence Authority Steven Asubo yandikiye umushinjacyaha wa leta kugira ngo akurikirane iki kibazo yavuze ko bafite amakuru y'ubutasi yerekana ko ishyirahamwe rihuza ibikorwa by'amashyirahamwe yigenga mu gihugu Uganda NGO Forum hamwe n'iriharanira uburenganzira bw'abategarugori Uganda Women's Network arimo gutera inkunga y'amafaranga imigwi y'iterabwoba mu gihugu. Uru rwandiko nta kindi kirenzaho rwongeyeho uretse kuvuga ko rushingiye ku itegeko rishinzwe kurwanya iterabwoba mu gihugu ryavuguruwe mu 2015 bategetse banki zose z'ayo mashyirahamwe abikamo amafaranga kuba bayafunze. Mu kiganiro n'abanyamakuru abayobozi b'amashyirahamwe yigenga atandukanye mu gihugu bavuze ko ibyo leta ibashinja bidafite ishingiro na gato ahubwo ko ishatse guharabika ayo mashyirahamwe kimwe n'ibikorwa byayo kuko ari nta buhamya icyo kigo cya leta gitanga kandi akaba kitavuga iyo mitwe y'iterabwoba yariyo cyangwa ngo bafunge abakuru bayo mashyirahamwe kuko gutera inkunga imigwi y'iterabwoba biba bisobanuye ko n'abakuru b'iyo miryango ari abaterabwoba. Ariko umuvugizi wa leta bwana Ofono Opondo yabwijwe rya Amerika ko ayo mashyirahamwe yananiwe gusubiza ibibazo by'inkomoko y'amafaranga bikoresha anavuga ko ibari ntaho bihuriye n'ibikorwa by'amatora biri mu gihugu ubu ngubu.
Why do they conclude that the government has no evidence?
Ati ni kuki bafata umwanzuro ngo leta nta buhamya ifite? Amafaranga yabo yafunzwe kugira ngo hakorwe iperereza. Nibategereze ibizava mu maperereza. Ayo mashyirahamwe yose yamenyeshejwe ibyo ashinjwa ariko bashaka ngo bereke rubanda ko arabere rubafatirwe imbabazi. Nibasubize ibyo leta babaza ari byo aho bakura amafaranga, icyo bayakoresha kandi berekane nibi ibyo bakora biri mu nyungu z'igihugu. Naho bakwifashije ngo turimo kubahora amatora, muzi neza ko amategeko y'igihugu atemerera ishyirahamwe iryo ari ryo ryose gufata amafaranga adasobanutse ngo nayo ibikorwa by'amatora. Nyamara ariko ibyo umuvugizi wa leta avuga aya mashyirahamwe abitera utwatsi, avuga ko leta imaze igihe yiyenza kuri ayo mashyirahamwe kandi ifite amasezerano yose ayo mashyirahamwe yagiye akorana n'imiryango yatera inkunga. Nicolas Opio wazobereye mu mategeko arengeye uburenganzira bwa kiremwamuntu kandi akaba yunganira aya mashyirahamwe mu by'amategeko, avuga ko bagiye guhangana na leta kugeza ubwo ihagaritse gukandamiza uburenganzira bw'imiryango itayegamiyeho.
First, the Financial Intelligence Authority has not asked NGOs to explain anything.
Mbere na mbere ikigo cya leta gishinzwe igenzura ry'amafaranga ntabwo yari yigera risaba ayo mashyirahamwe kugira icyo yasobanura ku bijyanye n'inkomoko y'amafaranga akoresha. Icyo kuvuga ngo twananiwe gutanga ibyo bisobanuro ni ibinyoma byambaye ubusa. Ntabwo twigeze tubazwa ikintu na kimwe. Twanasabye kugira ngo tubonane n'abakuriye icyo kigo batubwire ikibazo bafitanye n'aya mashyirahamwe, ariko tubonanye nabo ntacyo batubajije uretse kutubwira ko itegeko ryo gufunga konti zacu mu banki ryavuye mu nzego zishinzwe umutekano zo hejuru. Ngira ngo leta ishaka kuduharabika gusa nkuko twayisabye kutubwira ikibazo ifitanye naho dukura ayo mafaranga, ariko ntabwo batubwira. Mubajije ibijanye n'uko aya mashyirahamwe yabatera inkunga ibikorwa by'iterabwoba mu gihugu, uko niko bwana Nicolas yasubije.
This government has blamed an unnamed foreign power.
Iyi leta iranenga igihugu cyo hanze kitazwi ngo kirimo gutera inkunga abantu batandukanye barimo amashyirahamwe yacu kugira ngo bateze umutekano muke mu matora. Rero akaba irimo guhimba umwanzi utazwi kudutera ubwoba twese. Si ubwa mbere igikorwa nk'iki kibaye mu gihugu. Mu 2017 amashyirahamwe yigenga atari make yaje gufungirwa ububiko bwayo bw'amafaranga muri za banki zitandukanye leta yashinja gukorana n'abanzi b'igihugu, ariko nyuma iza kuyafungurira ari nta kirego kigejejwe mu butabera. Mu bikorwa bye byo kwiyamamaza, Perezida Museveni ntabwo ahwema kuvuga ko hari abanzi b'igihugu bo mu mahanga barimo gutera inkunga abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bwe kandi bafite umugambi wo guteza umutekano muke mu gihugu. Ariko ntabwo avuga abanyapolitiki n'ababatera inkunga abaribo. Ibi yabanje kubivuga ubwo hadusi imyigaragambyo mu mijyi itandukanye mu gihugu, ubwo umunyapolitiki Robert Chaguranyi uzwi nka Bobi Wine yafashwe n'igipolisi, hanyuma imyigaragambyo yamagana ifatwa rye igahita yaduka mu gihugu, abantu 54 bakicwa n'abashinzwe umutekano bagerageza kuyihagarika. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Urakoze Ignatius. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, nshuti banywanya aha niho amakuru y'aka kanya garukiye. Mwakoze kugumana natwe.